Mazi ina kama boy wa Ruji High School.